ngale vela ngamandla akho uNkulunkulu ethona amandla egameni lika Jesu Christu osenazawetha phakama wena ngumhlobo weqiniso phakama wena ngunkulunkulu olondolosa u-Israyeli phakama wena ngunkulunkulu owavululwa ndlolibofu abantwana bakho bawela nkulunkulu ethongcwele sizosukisa wena ebusuku yamkela intumiso yethu elithi izwi lakho uyahlala entumisweni yabantwana bakho sizokuthumisa uNkulunkulu ethongcwele intumiso yethu ayibe iphungo elihle kuwe sukiseka ebusuku wena obizwa sithulu sukiseka thwala lethu sukiseka wena omile kuze kube phakade bayethe uNkulunkulu ethophilayo bayethe 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 amakherubhi namaserafi ababasubungcwele bakho sizovumelana nawe ebusuku sizothumpela ungcwele 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 bayethe uNkulunkulu wethu ake kwenzeka intando yakho kule ndawo inkonzinge yakho Nkosi ephakeme
haleluya
sinikela kuwe moya weqiniso asinakho ukuyiphathela ngokwethu inkhe yakho uNkulunkulu ethongcwele yenza kufisayo ngayo uNkulunkulu ethona amandla singabantwana bakho silindele kuwe masingakhonzi ngokujwayela ebusuku masingakhonzi ngengqondo yethu ebusuku kepha sifisa ukukudumisa ngomoya ngokuba nawe ungumoya uba nonjengawe ebusuku uba nongalinganiswa nawe ebusuku yamkela indumiso yethu
Thank you, Jesus.
Sifisa Nkosi ukuyizwela ukukhona bakho.
Thank you, Jesus.
Akusithinte ngesandla sakho. Siyazi Nkosi lakuthinte khona wena. Akube kusafana nakuqala. Sintsha impilo zethu, uNkulunkulu ethongcwele. Sintsha ukwenza kwethu, uNkulunkulu ethona amandla. Phakama uNkulunkulu ethongcwele siyehla thina
Thank you Jesus
Phakama
Nkosi Lord
Phakama moya wekhulu
Thank you Jesus.
Yehlela kithi Nkosi ephakeme.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We thank you Lord.
Ubusa kule ndawo.
We thank you Jesus.
Uvela ngamandla akho amakhulu.
King of glory. Son of God. We thank you Lord.
Siyakudinga Nkosi engcwele. Asilutho ngaphandle kwakho. Nakuba siyaphila ngenxa yomusa wakho. Siyabonga Jesu.
Thank you Jesus. Thank you Jesus.
We thank you Spirit of the Living God. Siyabonga Nkosi. Thank you, Jesus. Ali Koigama Eli njengalo alikho igama elisenze ngalo alikho igama njengalo ayalikho
ali
Hallelujah!
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 Jesus.
As told you, Shaman, no, Hosai, Asika, na Asima, no, Hosai. Oh, it's sing a chalu, tonga pancha,
Jesus,
in a cross, in the
Jesus,
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 Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus,
Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Lord, you are worthy. It will be praised. Lord, you are worthy. It will be praised. Lord, you are worthy. It will be praised. You deserve the best. Lord, you are worthy.
Lord, you are worthy.
Lord, you are worthy.
Yeah.
Thixo aphakemeyo siyabonga wena othembekile imali kufanele idumiso zukisaka ebusuku zukisaka makhoba yakhawuleza zukisaka nkulunkulu ka-Abrahama zukisaka mlina kothula lila ngapheliyo bayathe You deserve all of us. Holy, holy, holy. Si sogane nezinelo sekhaya.
Hallelujah.
Si holy, holy. Holy, holy. Wena gogila maka. Wena gogila umlilo. Wena pingela ubukhosi. Uhlasa kasimulweni. Holy, holy. La maka. Wala. Wala.
Hallelujah.
Wala. Asimona ngochengawe Asimona ngomunye Singakusbuthana kulandawo Kungenxa yegama lakho Kungenxa yokufunyanwa Kungenxa yokuphinwa Hallelujah We worship you Oh, Jesus. Holy. Holy. Hosanna to the King of Kings, to the consuming fire. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord.
Oh,
hallelujah.
Ooh.
Oh, Jesus.
Yabama, Ulukulong Wele, Situ Paga Melakul, Ikamala Kong, Ulukulu, Lipageme, Bune Yabazonga, Akon, and Shabeni, Wenakulukulu, Okotanyelwe, Emasulini,
Hallelujah,
Wakotanyelwa, Emshabeni,
Oh Jesus,
Oh Gabandu, Ulukulong Wele. Mame figa kuwe bathi inkosi yamakhosi izizwe zonke uNkulunkulu ongcwele egameni lakho siyathoba uNkulunkulu ongcwele ingelosi emazulwini zethu limikhele sithi
oh hallelujah hallelujah
Hallelujah!
Hallelujah!
Baba wenu nami.
Oh Jesus.
Wena wedwa.
Hallelujah.
Kula mashata.
Jesus.
Inayo limosa.
Hallelujah.
Mwele.
Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy, holy.
Jesus.
Ooh. Oh, we worship
you, Father.
Hallelujah.
Jeremiah Bersolegine, Ogotubana, Madabulisa Maria,
Hallelujah,
Dabula Kulukulua,
Jesus,
Dabula, and I never,
Hallelujah,
Dabula,
Master Jesus, my God.
Jesus. Jesus.
Jesus. Oh, hallelujah. ukuthi siyaphala. Hallelujah!
Jesus!
Hallelujah!
Jesus!
Sipho Jesu loyamsini into njenga nqhamu into endo nomsini. Hallelujah!
Jesus!
Ayaya matimoni ayaya!
Ayaya!
Ayaya Satan ayaya!
Ayaya!
Ayaya matimoni ayaya!
Ayaya! Oh Jesus!
Usemnyango Weselo Wendela Enabeni Isoka
Simchama Beze
Usemnyango
Oh, yeah.
Alex. Glory to Jesus. Again, some sin don't only come like Jesus Christ was saying as a writer. ufuna ungikhumbuza ngisana kusindiswa angifuna ukumusha ngoba Nkosi yami Jesu yakho ungikhumbuza ngisana kusindiswa uyibambe nje lapho ayikho into ekuthiwa ukubhayiziseka phambi kathixo futhi phambi kathixo asiphoxeki yezwa-ke ngikutshena nje for free Nkosi yami ngeke ngibhadalise asiphoxeki yabona ye ma ufuna ukukhonza ebukhoneni benkosi mayehlala athi umntakashabalala athi uDavide wakhonza uNkulunkulu wadumisa uNkulunkulu waze wahambaze icabange nje lento yokuhambaza ngiyabuyisa nje esithombeni adumise umuntu adumise nje umuntu adumise engagqokanga lutho
adumiseami haleluya
adumise nje uThixo Jesu
Sure, no.
I'll take my color.
Oh,
Thank you, Jesus.